wakhe waziva ingathi uyahlaselwa, udityaniswa nedonga xa uthi qaba uphapha. Hayi maan, ndinika iinto ezimnandi. Wakhe waziva uphulukana nembeko kuba ufuna ukwenza izinto ezimnandi ngokwendlela yakho. Wakhe wantswayiza ujikeleza amagumbi endlu usenza okufunayo nothanda wakho. Wakhe wakhala ngesingqi esizolileyo uliliswa yinkoliseko. Tse, andazi noba ngumbuzo obuciko kusini ukuba zange uyive loo nto leyo. Awukava into emnandi? Akho nto into emnandi ingathi kukulila. Uthi ufuna ulila, ufuna uhleka xa uthi phapha. Kumnandi.